sembengelele bekune sisaza kubuyeka kutsi uhambe lwethu siya eBelgium eBrussels edolobheni laseBrussels lapha ingwenye yama isithume ukuthi siyoyimelela emhlanganeni lobitwa ngokuthi EU summit kusho ukuthi lamave aseEurope nemave aseAfrica ahlangana nga-2001 kwavunyelwana ukuthi njalo ngeminyaka lemithathu kuyawuba khona lo mhlangano lapha kuhlangana khona kubukwe ukuthi kuhamba njani konke kuzokubambisana kutepolitiki kutemnotho nekutekuvikela njengobonisana ukuthi emaveni enjani kulo mhlangano kule siya kuwo kuyawukhulunywa ngetihloko letinengane empeleni kuyawukhulunywa ngetemfundo kuyawukhulunywa ngato letekubambisana kuphinze kukhulunywe ngetempilo ngoba nako sibuya esigemegemeni lesikhulu kukhulunywe nangetekuguquka kwesimo i-climate change. Thine-ke silivela kangwane sinelusito lolukhulu elesikutholako baka-EU sikhuluma nje lapha ulowa usuthu lapha esiphophaneni kunemisebenzi emkhulu lapha kwakhiwe khona nemadamu nemisele nje kokunisela konke loko lusito lesikuthola kubaka-EU kukhona netimali lesikutholako dabo-global fund kusithi yosita nakuma-development e-EU. Kuyawubuketwa-ke ukuthi lolusito luhamba njani, ngikuphi lapha kungalungiswa khona, ngikuphi lapha futhi kudzinga ukuthi kubanjiswane thudane. Sizawungenela-ke nemihlangano leminye singathi phecelezi ama-side meetings kuyo le summit lapha sizawuhlangana khona manje ngizawuhlangana nabakase-European Investment Bank shosi live lelo leli libhange njalo lale nkampani lale nhlangano yaka-EU elibolekisati imali tabo ilona bhange labo lebafaka ngalo ti imali tabo development emaveni lasahlule.